Turasubiye kubaramutsa tubaha ni kaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kaze muri aya makuru mu kintu tugiye kubashikiriza umushikiranganje w'ubutungane bw'u Burundi ari dogera amadosiye yagiye Geneve amadosiye arimo abantu bitwariye leta y'u Burundi ko yabahohoteye Emerantine Kanyana uwo mushikiranganje agasigura ko benshi muri abo bantu bavugwa muri aya madosiye bigenga abandi bariko barondera ubuzima hijya no hino agatanga ukwezi kumwe gusa kugira ngo uwo ba yarabuze umuntu abe yashikiriye ubwo bushikiranganje kugira abo mutunganirize akaba yabivuze ku munsi wejo uheze igihe ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka tumukurikire
amadoke menshi bavuga hariya Geneve menshi nta identification batanga twarababwiye kenshi yuko mbere hariho nabo bavuga ngo baranyuruje ngo barapfuye tubasanga bibereho bamwe bapfunzwe abandi nabo bikorera ahantu batembera ngahanyu byumvikana ko harimo iremezanya ryinshi ariko nihaba by'ukuri hariho abantu bafite ingorane bavuga bati jyewe uwanjye yaranyurujwe cyane uwanjye yarapfuye sinamubonye n'ikiziga naze nibaza bidushikirize inzego z'ubutungane zirakora kuva mu komine gushika ku rwego rw'igihugu abo bantu rero bakaba batabishyikirije mbere gihe kingigwa kugira ngo kimunyoma gikurikirwa habona nibahe no munsi turabahaye ukwezi ufite ingorane wese afite identification complete y'umuntu nayizane pase trodele duce dukonsidera ko ibizota mu nyuma byose butobare bubeshi simvuze ngo ibizota mu nyuma ntabishobora kuza mu nyuma ariko tufate ko kubimaze kuvuga uno munsi hakwiye kuboneka amadone aboneka ubutatabara yaje nyuma y'uko kwezi ibi byose byavuzwe n'imbere tubifute tubikake sans suite bareke kutababesha abenegihugu babagumiza imitima iri hejuru ngo harabanyuzwa haragira gute tumaze iminsi tonka abarundi benshi bavuye hanze baje muri vakanse batubwira bati twe twari tuzi ko mu Burundi nta butungane bukihari twari tuzi ko mu Burundi ushyitse kuri aeroporo bake bakwareta ubwo nyene ngo bagace baguca umutwe none twatangaye tugiye nuko kubasigwa ba ambasade tuvugisha ukuri dufate mikro tubwira ababirigi yuko ibara ryavuye bababeshe
ayo kuri ayo majambo y'umushikiranganji w'ubutungane abashingwamanza bari mu batwaye ayo madosiye i Geneve baragiriza umushikiranganji ko atashoboye kwishyura ibibazo imbere y'abahinga ba univaje bagateka akazi na muntu igihe u Burundi bwari bwahamagawe imbere yabo bahinga ba oni kugira u Burundi bwiregure ku byo buregwa kubona buhohotera agateka akazi na muntu mu Burundi umushingwamanza Lambert Nigarura agatangazwa n'ingene imvugo y'uwo mushikiranganji yerekana ko yoba atize ibijanye n'amategeko cyangwa naho akaba ataranguye umwuga wo kumenyesha amakuru ivyo umushingwamanza Lambert Nigarura akaba bivuga mu gihe awo umushikiranganje avuga yuko agiye kushira ku ruhande ayo madosiye mu gihe umushingwamanza we avuga ko ayo madosiye atayigeze yugurura kurikira umushingwamanza Lambert Nigarura
ibintu bitwengeje sinavuga ko bibabaje kuko biratwengeje kuko umushikiranganje w'ubutungane niho yari umunsi wa mbere yaritavye araza ni numugwi yaraheke yararongoye abahinga bawo ni rero baraheje baramubaza ibibazo byinshi bamwereka abantu bishwe abanyurujwe abahohotewe bafise umwidondoro ukwiye bafise n'ivyemezo bikwiye by'ivyo byaha byakozwe n'ababikoze bari mu nzego z'umutekano umushikiranganje araheza arandika neza ibyo byose kugira umunsi avuge ngo basanze ko ngo hariho ngo batagira umwidondoro ukwiye ni kinyuma cyambaye ubusa kinyuma giteye isoni iyo kiri ko kivugwa n'umuntu yitwa ko ari umushikiranganji yananiwe imbere y'amakungu vyabaye n'iryambere ku isi kuva inama nkuru yabo nibaho kuva ibihugu bisinya amasezerano kubura icyo wishura imbere y'amakungu kugira rero ngo umushikiranganji aze kubesha abarundi n'abantu kumbure no kwibagira canke no kuba ni kumwe amenya gutwengara yawe yananiwe kwishura yananiwe nta nuwe yashoboye kubaza ati umuntu n'indi nande kuko yaciye avuma agashambara arahunga arataramuka kuko ivyari bihejeje kubazwa vyari bigaragara n'amatohoza yari yarakozwe akwiye inama nkuru yawe n'abajya bahinga n'abantu bakoresha ubuhinga bugezweho badashobora kwakira ibintu by'ibirego bidafashe byumvikana yuko ijambo yashikirije ejo no kugomba kunezeza cyane cyane uwamushize muri kijya kibanza no kugomba kunezereza umugambwe uri ku butegetsi wafashe ya mbere mu guhonyanga gateka ka muntu no kwica abantu ntabi ariko nibintu bitayisoni kuko yibagiye kumbure ikiringo turimo si kiringo abantu baba gihendwa kuko umunsi biba biba ku mugaragaro ibivugwa bose barabikurikirana ntashobora kuvuga ngo hari ibintu yabarije canke yasanze bidatomo yaciye yiruka akananirwa no kwishura ibintu by'ubuhinga ikindi cyadutangaje kandi giteye isoni ku muntu yitwa ko ari umushikiranganje w'ubutungane na cane cane yakoze akazi k'ubucamanza ninge navuga yuko atanze ukwezi kugira ngo ababuze ababo ngo bitware nagenda bamenyeshe yuko amategeko y'u Burundi mbere na mpuzamakungu atomoye muri ico kintu ibi bwicanyi icanke kuborezwa igufa canke kunyuruza abantu si ibintu byitwa ivyaha gusa iyo hari ubitwaye mu bisanzwe iyo umushikiza amanza amaze kumenya yuko icanke ico cakozwe wenyene aca yigura amatohoza vyihuta atiriwe ararondera canke ngo arindire yuko hari ubitwara yaye no mategeko yanditse sinibaza ariko kumushikira nganje kuvaho yinjiriye mu mugambo uri ku butegetsi yaciye yibagira n'ivyo yize canke ngo yibagire ivyo yakoze n'ibintu biteye isoni ngo mu nyuma ngo azoheza ngo atange ukwezi ngo hama ngo aheze ngo abikrase sans suite ntibibaho nta muntu akrase sans suite ibintu idosya tuguruye none azokrase sans suite iki ko uwo munsi izo nkora zifise akaba atigeze yigura amatohoza azoheza akrase sans suite ibyo atuguruye ibintu biteye isoni rero kumbure burya y'umuntu amaze kunyugwa n'ivyimviro vy'umugambwe kumbura arate bakibagira akibagira nica ajejwe akibagira nico yakoze nta yindi siguro twotanga taruko nini tabajyara mucorotse kazoza kazomwagiriza
ukaba yari umushingwa manza Rambert Nigarura ngo ningira kamaro kubona umujyango bihugu bya Burayi ugumiza ibihano ku Burundi kugira ngo urabe ko Burundi bwo kwikubita gashi leta ikitaba ibiganiro bihuza bose kugira umuti w'amatata ari mu Burundi uboneke umugambwe MSD ukaba ubona ko ivyo bihano ari vyo vyotuma umukuru w'igihugu ajijuka akitaba ivyo biganiro kurikira umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Shimirimana
ingamateka bari mu namashinga mateka y'ubumwe bwa Buraya barakurikira neza ibintu biba mu Burundi kandi cari catumye bafatira ibihano igihugu cy'u Burundi ni kubera mabi n'amagogo abarundi barimo ni kubera kuno munsi hari ubutegetsi bwica abarundi ni kubera kuno munsi hari intwaro itoteza abarundi ivyo rero muri kino gihe ntibirahagarara ivyo rero muri kino gihe ahubwo birabandanye kuba rero abashinga amateka bari mu namashinga amateka y'ubumwe bwa Buraya bashobora gufata ingingo yo kugumiza ibihano bafatiye Burundi ni ingingo kuri twebwe dushima ahubwo tukaboneraho no gutera kamo ayandi mashirahamwe atandukanye canke ibindi bihugu ko navyo ne zohagurukira rimwe bikabona ko nkuru nziza hageze yuko ahagarika ibintu ari karakorera Abarundi hageze yuko ageza aha ibintu ari karakorera igihugu n'u Burundi kubera yuko bidahagaza aho bigeze uno munsi biraboneka neza kwaho turiko turinjira ari ahantu hagoye kandi hakomeye bishobora kunyuka
mbere yuko turangiza aya makuru umugambwe ipedeziga mibanga uvuga ko babajwe cyane no kubona ubutegetsi bw'ibujumbura no bugifise agatima ko gusambura imigambwe iriyo ikorera mu Burundi dewo nshimira imana umunyamabanga nshingwa bikogwa uwo mugambwe mu Burundi akaba yerekana ko ivyo vyerekanwa n'ingene umugambwe ipedeziga mibanga ari we wonyene wagerageje kwiyunga mu gihe wari wacitsemwo amababa uwo dewo nshimira imana akaba yagiriza uwitwa umuhuza w'abarundi muri iki gihe Edouard Nduwimana akaba ngo yagize uruhara rukomeye mu gusambura iyo migambwe kurikira dewo nshimira imana
umugambwe rero nserukira ipedeziga mibanga nsanzwe n'umunyamabanga ashingwa bikorwa rw'igihugu twebwe twiheje amasezerano yarusha nibwizo nshingiro yakomoka ko tukiweza urukaratasi rw'inzira rwa mvikumvikanywe ko n'abanyamigambwa na leta hari tariki 13 kwezi kwa gatatu 2013 tukaraba cyane cyane mu ngo yayo ya 2025 yasaba ko imigambwe yatatanye imigambwe Edouard Uwimana yasambuye yosubira hamwe ikaja hamwe ikiyunga tukaraba n'ukuntu umugambwe pedeziga miranga ari wo wafashe ya mbere wataye umwanya wafashe wikokoye urashika ku gikogwa gushika indi gushika ubuyindi mugambwe itarashika ko uraja hamwe usubira hamwe amababa yarahara arasambuka sura ku mugambwe umwe uyu munsi rero butegetse ukaba buri ko bushaka gusura guhereza baba abono kwita nababandi kuko nabantu bagenda bakabahereza umugambwe bakitwa ko ari wa burongoye kandi atari wa burongoye ukame ngo umugambwe n'ikintu ufata ugakura mu mfugo ugahereza umuntu kandi umugambwe musanzwe ari ishira hamwe rihuza abanywanyi batari bake nka ipedezga myango n'umugambwe uri mu gihe gucose gushika no munota ndiko ndavuga urakora ukukora kose urakora kuko usanzwe uri mwinkerebutsi zizi gucengetera iyo bikenewe ashaka nabamenyeshe ko muri yo ntumbero nyene muravyibuka neza hatanguye imyirekano inyuma yuko twiyunze abayipede abazigamiranga twiyunze bace bagandagura umukuru wa umugambwe wacu Zed Feruzi bamurenza ko numuvugize umugambwe Gahungu Patrice abo bagandaguwe mu kiringo kimwe kwari kugira ngo tuzibe ariko vyarabananiye bayobewe ku buryo igihugu kidafakara
no kuri inkuru ivugwa mu mugambwe pedeziga bibanga turangirije ko amakuru tuwateguye kubashikiriza turabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira tuzosubira kwisangora izo kurikira.